yo munda ndila ndionse muli basuma Pafio mpokolola kuminwe ya balwa Pafio mpelo kuchimfi muli basuma yeah. Webuyo wendine Yesu Mwenkwela yandine Wayawe
Sangwa mucheni chenu yonse Ichite mwiko chenu pa mweo wandi Na filo kulondolola Ichikukumu ndangolu chelo Akasubane chungulo Mula mpokolola Kumaboku ya balwani bandi Mula nchingirila Kumasaso yonse Mulibasuma shaka panga Mulibasuma yeswe Mulibasuma kabili Mulisasa shandi Dinu oyera
Chingu
nous les mettez, c'est nous.